Umsakazo Ukhozi FM uhlelo idake 12 to 3, 22 minutes to 3, Sizwe Rock, Amano Slim Fit, no Drama Drizzy, Betty Ingane, Yabantu. Ngalesi sikhathi, sokhuluma ke nabakwa Kahiso Trust, nomkhankaso wabo obizwa nge Remember Me. Sikhuluma ke no Mandisa Tselane, okuyena ke Marketing Manager ye Kahiso Trust. Sizositshela kabanzi ngalo mkhankaso wabo. Mandisa, simile sikhulumele umsakazo Ukhozi FM, kunjani?
Sawubona
awusitshele ini ke iKahiso Trust?
iKahiso Trust is a development agency. So that was established in 1985. Our founders are Bishop Tutu, Reverend Chikane, Dr. Max Coleman, Dr. Bayard Nodier. They have established this new country, the apartheid, at the height of apartheid in South Africa, just so that they can assist the mostly marginalized. But to date, we have AMA programs for Kasagui education, entrepreneurship through agriculture and property. We also are working towards vibrant here.
Mandisa, cela ukwenzela ifavor ne cela ukuthi for ukuthi mhlawumbe abalaleli bethu bazozwa kahle ukuthi iKahiso Trust in sizama ukuthi sigxile esizulwini mangabe uzokwazi, yabo?
Ngizokuzama.
Yeah, please. Okay, so inhloso yenu yini as iKahiso Trust namuhla?
Inhloso yethu ngayo imizamo yethu ukuthi kule campaign esilaunchayo ethi Remember Me, but khumbula ukuthi sibuya, basically. Khumbula ukuthi sibuyaphi, njengoba besengichazile, sifisa ukuthi iKahiso yasungulwa, and with that, they have been through much, ngekhathi the apartheid in South Africa, and therefore we sizama ukukhumbuza youth the importance yabo yokuthi kumele baye esithweni.
Okay.
They must vote. Youth in particular, siyabona ukuthi the role that they play in politics is so limited, and sizama ukuyifanisa. Maybe bona bangakhumbula youth of 76 nabantu laba bebe lwela ubandlululo e South Africa.
Okay, angikho sho ukuthi ngi understand Mandisa la ukuthi izosebenza kanjani iKahiso noma ke i campaign leyo ethi hashtag remember me. Mhlawumbe ungangichazela futhi kahle.
Yes. So i campaign ethi remember me ethi khumbula ukuthi sibuyake.
Okay.
Khumbula abantu, because voting is a right. It's not a privilege. Ukhumbula la sibuya khona, and the people abalwele ukuthi sibe la sikhona namhlanje.
Yeah.
Why sizama ukukhumbuza intsha about this? Sizama ukukhumbuza intsha ngoba i-participation yabo kwi-politics is very limited, and sibone a sharp decline in the polls. Ukurejistara bayarejistara, but it's the voting
that
we see a big gap in. So sizama uku-activate youth ukuthi mayihambe iyovota, and sifuna ukuyizwa izihlabo to shape iSouth Africa esifunayo sonke. Bangagcini ngokuvota kuphela, mabapleye irole and putting i-government le abayibekile accountable. Mabayibuze, mabaparticipate, babe active citizens in South Africa.
Okay, so mawubheka Mandisa, le campaign izokwazi ukuthi iphile ngale kwama-elections?
Of course, yinto esifunayo. Kusifiso, sifuna ukuthi le campaign iphile beyond ama-elections. over and above the campaign of the Izema Radio, we are on the ground. Okay, but then in particular, we are on the ground. If you can go to our website, www.kafiso.co.za, you will find where we are in the region. Siyafundisa ngokuvota. Siyafundisa ngokhetho. Siyafundisa nezinto okumele uzexpect when you voted. Nezinto that you must look out for so that you can hold the government accountable.
Okay, so maybe if you need any information that is mayelana nayo le campaign, maybe bangene the website at www.kagiso.co.za.
Yes, Kinsisipho.
Okay, ayikho number inombo lecinga ngayifonela.
Inombo lecinga ikhona, it's 011-566-1900, or maybe bangasend email, it's info@kagiso.co.za.
info@kagiso.co.za. Mandisa, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Nami ngibonga kuwe. Kusifisa nozimithi. Thank you so much.
Mandisa Tselane, marketing manager ye Kagiso Trust. Banomkhankaso ke ababhizi ngawo obizwa nge-hashtag remember me. Njengoba uzwile ke imininingwane uzoyithola nakanjani kuwebsayithi yabo ethi www.kagiso.co.za.
Ngabe bewazi uhulumeni waseNtshonalanga Kapa ophethwe iDemocratic Alliance wakhe imisebenzi emisha.